gorwayo ay tatu len makke ba sek bu baakha 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 tatu len ma sama papa ji way yentam yi nak